faro mau kia ke faka imu atia te tene me ilunga teta ni ngā wai ata o twini ngāwe. Aho pēne te haero te wai ata ne. Ngā mea kei te mōhio, hai ka kukiri mai ki, ki ngā reo ne. Aru e tau kuri e te aroha e hotu nei I roto te manawa a hakoa ngā mahara tiki e ke whakarite whakawa e ahara e te iwi te whakaroa nau mai ra āwhinatia te kaupapa aroha. Whakaro mā tu, wēnei kupu, wēnei tunu te āho tēnei mea, te rangahau, te kimi ngā whakaro hohunu mai tō tātou nei. Hei āwhina ati a tātou, i roto wā tātou nei. Kaupapa o nāini. Yeah, so that's the reason why we actually, I'll let her have a quarter in there.
Kia ora tātou, Niki, kia ora tātou katoa e whareti mai nei, I roto i te poho, tāne mui a rangi, mihi mai kia māo o te taira whiti, o te whānau apanui o Ngāti Karau Hoki. Nō reira, tēnā koutou kia ora uru mai tātou. We're very lucky, tāne and I. We were born into the same kāhui whakapapa, i tiputahi māua, i te taira whiti, i kuraina māua, i te kura tuatahi, tīmata mai māua, i te kura, i te rā tuatahi. Kaharu mai, nō reira, he tino piri māua kia māua, mai rā kia noa. Ai, i rima tau māua, tōna nei pakeke, ka tītaki māua kia māua. Kahara mai ki te ao, koe ki kone, ko au ki te kura, akoranga kura mahita i āmo i papakura. Nuku watu ki te whātika tau pe māua e naho nei i tāna ki makaurau. O atu engari, ko te mea a kē, i hara mai māo me tō māo nei ao o te taira whiti. Kai te tūhona māua i roto i ona nei āwatanga, kai te pūmau ki o māo ake tikanga. Nō reira, ke au nei he me mi aro tēra. Patai a māua ki te huri atu huri mai, ki te awhi atu awhi mai. Nā kona, ko māua e nei tū mai nei mua nia kota, ki te tautoko i a māua anoa. Hei tīmata i wā māua nei kōrero, ko e nei kupu he mea tango i wetahi o ngā tūhinga, ato tātou nei karawa a Āpiranga Ngata, he pēnei wana kōrero. Mehe mea e kahana te hine ngaro Māori ki te mea kia mau ki tōna reo, ōna tikanga, ngā mahi a ōna tīpuna, te whakahī ki tōna Māoritanga ka mau tunu. Nō reira, kia au nei, koeira tunu te kaupapa e whaiti nei tātou ki konei i tēnei rā.
I suppose what we've decided to do is that I suppose mai te āhuatanga I piri mai māo ki ao māo. We've made a deliberate choice in how we frame our thinking and frame our practice and frame what we do up. Ke hoki tunu māo ki o māo ake pūtaki kimi we ngā kōrō tuatahi he whakakaupapa, he whakatū wā māme kaupapa. And that's the idea, we use that to actually, to deliberately, where we're going to centre ourselves and some clear rationales as to why we do it. Simply because by going back to our very, very own, it gives us a level of freedom and a license, but also a greater sense of obligation and responsibility back to that unique group. And then from there, it gives us, in a sense, some signposts to follow as we develop whatever we're going to be developing. Does that make sense?
I guess it's when we became Tipuna, I think that was a clear signal for us to. We had to do something about what was it that we wanted to, hey, kohatu kiwa maane te mariki mokopuna, given that, you know, we were living here the rest of our lives. And when our first mokopuna, ka whānau mai ia, I o Wairoa, ko ngambi o koutou kāre e mōhio kaiwhiati nā kāinga, ko Howard Dera, ai, tā māua e mokopuna. I a māua māne te mariki e noho ana, tokotoru rātou, e noho piri ana, whānau ana I tō mātou kāinga, ai, ka taiki te wā, ka puta mai te mokopuna. I taua wā, I te tūtonu, te hohi pera whakawhānau te mariki I Howard, ka haere atu mātou ki te pōheri I te mātou me mokopuna. Ka uru mai I te wā I mua te putanga mai o te tamaiti nei, ka hau mai tētahi wairua ki roto I ahau, I te mea ko tēnei te tuatahi. Kāre au e mōhio me pēhe te whakatau I te mokopuna nei. I tōna nei ao Māori, I roto I te Pākehā. Nō reira, ka tīmata, ko tēnei I te kāinga kāri I pirangi te haramai I taku taha, ko wawanake I kuna. Nō reira, whakaro au. Kia mōhio ai tā mānei mokopuna ki tōna ake ao, ka tīmata au te pōpō I ana. Nō reira, pōpō e tangi, Tamaki te kaima, nga waiho meti ki ake te paua, au kai hei a mai te whakake ki ta, hei wai I mō tamaki a o mai, e tō tipuna e ue nuku whakarongo, ko te kumara ko pai nui te ra, ka heki mata te tapua e o, tangaroa ka whai mata te tapua. O tangaroa, tangaroa, ka hau. Koera, koera ngā kupu tuatahi, ka whānau ka puta mai, tā mānei mokopuna ki tōna, ne ao Māori, ko te reo Māori, tana reo tuatahi. Ai, ko te meke, ka hau mai I, ko ngā whatu I te whākanakana mai ki ahau. Me te mea nei, atena. He ha tā ahau ki ahau. Koere te take I rere mai o waka whakaruine, I rere mai aku mātua, aku tīpuna, me te oriori nei, hei whānai atu ki ae. Koera. Nō reira, e whakapono ana au, I te wā tika, ka hara mai rātou ki a koe. Ki te āwhina, ki te poipoi a koe, I roto I ngā āhuatanga, I ngā tikanga Māori hoki. Mehe mea e whakapono tunu ana koe ki a rāta. Ki ka pumu atu koe ki ngā tikanga. Ai, koera.
I suppose what we're talking about is signaling that conceptualization has to come from within each one of us. The only and our heart has to inform our thinking and our rationale and everything. So kapiritata te ahotanga, te tuakiritanga, o te mai. Ara, ka whiri tunu te ngātou ki te hine ngoro, ki te wairu ki ngā wāu. A mea kato o te tangata. But also just to signal to us then, if that's so, why can't we turn to our very, very own experiences in the endeavor to try and work out some rationale, work out some understanding, and work out something for me to begin down this path. For Harriet and I, that's what we began to do. We began to look very far more deliberately at ngā kōrero mai e mai ngā tīhuna, ngā kōrero mai o māne mātua. Kia māu, ki Domani talk on the plane. And that was the idea. And so I suppose all we're saying here is that there's no big mystery to it. Engari meno pumo tunu te tangata, me me koina, me me kei te piringi tātou te whai I tēnei huarahi o te kaupapa Māori, a nei wentahi mea hei whakaarota. And it's not simple, it's not easy. No, that's right. I think it is simple, the basic framework. But I think once you get into it, ka kite tunu koe te hohunu tanga o te mahine. And it's only by you traveling down that sort of path, then you begin to develop your thinking, your rationales, and your ways of approaching what is ahead of you, the kaupapa you're in, the relationships you're in. I suppose what we're trying to do is to signal there's a, it's a very spiritual journey, but in that is also, it's to make us even more human. That's the process. Spirituality, they're there to actually guide and to support that. So the whole way ora tēnei ao, ki roto I tō tātēnei ao, me wā tātēnei kaupā. It's this sort of thinking that we're sort of just trying to propose to you to consider. So it's no big mystery. And part of this thing is, it's to signal to us that while we are part of collectives and while we're part of groupings, kaupapa bring us together. But at another level, tuatū reira, there's another obligation that we have to undertake. And it's a personal obligation to in fact engage. Because your heart is the clearest viewer of what you're doing, why we're doing things in the way that we do. And it's really, it's sort of, me pehe te whakapakeke tātou I a tātou. Ka taumai wa māne moko puna ki roto I a mā. I reira tunu whakaro, whakaro mā, ka titiro mā ki a mā, whakaro tunu mā, mā mā tunu e arataki I wa māne moko puna. And with that one simple moment and a simple, seemed a simple decision, but it just opened up a whole raft of challenges, daily challenges, not only for us, but also for our children and their partners. And so everyone came and lived in our little house. But the focus was, tēnei tāonga, and so it makes it simple. It's a simple intent. And you see, it's not about saving the world, but it's like also in the saving of, you're working out how you may participate in the developing of a better nationhood, motato kei konei anō wā. But you've got to have a daily clear focus as to, now, who am I doing this for? So, ia rā, ka puta mai rātou, I roto tō moenga āhek, ena ko tēnei kē te tino take o tō taku, te mata o te whenua. And then you see, it was like, we named our first mohopuna after my parents. So I would wake up and I said, āheka, mōrena rā ngā mātua. Ena, kata mai te krau e, ainsuru. And he got used to it in the end, you see. But it's sort of just a simple process like that, and then, you find that somehow things begin to happen. So ka haere mau ki tētahi tangi I roto te kuiti, mātou toko whā, me tō māne mo open. Ka haere ngā kōro, ka tīmata māta ki tō waiata. Ko whakaro mā, ko mā nake mōheo ki tō waiata. Engari ka rongo mā tētahi atu reo, I tau hoa. Heka. Titiro mā, waita, titiro mā ki tō māne mō, puta mai te reo o tawa waiata mai te waho tō māne mō. Ka ki te nota mea, ko tēna e ona nei tīpuna, kai ngākau tē, tunu rātou ki tēnei mahi, te mahi mō te. Pakaru Tata. It's real. It's, for me, it's got to be sort of shown to me in a very clear way. Kata hi anō ka whakapono. But it's something for us to think about. And said, oh, meme koina. It just opens up. And so your heart has got to be a natural part in this idea of conceptualizing. We cannot be objective. Because we can't disconnect what's naturally, what we naturally are. Hopefully our heart is connected to our minds and their thinking. Hopefully. And so there's a lot of hopes that there's a lot of connections that actually exist within our inner beings.
What is the significance of kaupapa māori? Moku atu, you know, ke awa, ke whakaaro. What it does is it claims space for us to develop our own directions and our own actions. Ka riro, mā tātou tonu e whakahaere, miki te ko koe tonu te rangatira, I roto wāhau nei kaupapa, ngā mahi. Ke kore tētai atu iwi, tangata rānei, e haro mai ki te pōwaiwai ngā koe, kei ngā koe te rangatira tanga. Māhau tonu koe e kōrero, ne? Koe ra. I think most of all, it's all about pursuing Māori ora, ne? And that's, I guess that's one of the most significant reasons why we must, endeavor to be our own developers and creators.
When Sir James Carroll created the term Māori tanga. And everyone has sort of attacked that term, you know, in a variety of ways over a long period of time. But whakaaro mā, I ki te tunu taua karawara e rua ngā ao, kei konei I runga te mata o tō tātou nei whenua. Ara, ko te ao o te Pākehā, but something was still invisible. So he fashioned up a word. Ko taua kupura, ko te maorita. So Abhira Nangata talks about Maori philosophic utterances have every right to exist in parallel columns alongside those of other races. He wrote that in 1929. And I suppose that for me it sort of signals there's a recognition of these two things that were in existence. And le pēhea te noho, wāua iwira, me o rātou ake whakaaro. And so it's like, we're talking world views now, you know, te tua te Māori, te tua te Pāka. And in a sense, when it came to the creation of the term kaupapa Māori, when was it, Linda? Whenever it was. We'll know tomorrow when it is. But, yeah, what I'm suggesting is that kaupapa Māori came into being because it had to address a need whereby our world position and our world views could be properly represented and recognized alongside those of others. And this is all part of that ongoing intent to better represent, to better articulate te tū a te mā. Otherwise, because that's what's happened to many of us as we've become educated, haramai tātou ki wene momo wāhi, ko ngā whakaro hohunu, ka peke tātou ki te rātara, ki te ao Pākehā, ki te tiki, ki te rarauwa, ki a warata nei āria, warata nei whakaro hohunu, hei whakamana I wā tātou nei mai. And so I think that's a very politically astute. And so we can see that Kaupapa Māori has a very deep political intent that we cannot escape from, simply because of our position in our society. Āho pēne ngā whakaro, hei whakaro tama mā tātou, I roto wā tātou nei mai. And so we decided, you know, I roto tō māo nei whare, hika, te rā pēr, ka tae wēnei whakaro. Hei, ko tu whakaro tūtahi, hei āwhina I wā māo nei mokokuna. I o roto wā rāta nei. And so I will just put a couple of points forward for you to think about, not to throw stones at Hari Atana, but one, our iwi groupings, our whānau groupings, our hapū groupings are science. They are but science in which we have the opportunity to bring the principles and the deep thinking of our world, mate our Māori, into to inform our practice. So what I'm suggesting is that one level, he iwi Māori tata. O te mea, ko tahi tunu te titiro o te Māori, ki tōna nei ao. What I'm suggesting is that there are principles that belong to all of us. He kai tea ki katoa tata. He kai arata ki katoa tata. Wera momo kupu, he whakaro tanga hika. Engari taka mai ki a mātou o Ngāti Pro, a nei wa mātou nei tirohanga, o tēnei āhuatanga te tiaki. Te arataki, wērā kupu katoa. And so we're talking about those sort of principles and their bodies of knowledge and their wisdoms. But then it allows everyone to go and draw from those various, those sources where that knowledge and wisdom sits, that we will select. And so when I'm Ngāti Pro, I go and only select from Ngāti Pro. Otherwise, I won't make it back to my rongo whakaata side. Ega, ko rarua. And the same thing on the other side. But at one level, it also allows us to actually, I suppose what I'm suggesting here is that we have to have a willingness to define and to interpret wā tātou nei kupu, I roto wā tātou nei kaupapa o naine. Okay? Then we go back and seek the sources of support mai wā tātou nei mātua tīpun. Te āwhina, te tautoko, te tohutohu rā nei I wā tātou nei kaupapa, whakatikatika rā nei I wā tātou nei kaupapa. So that's one. Okay. So what I'm suggesting is, in a place like this, place like these sorts of places, all they are here for is to compete and to win with their bodies of knowledge and their wisdoms to win the hearts and minds of everyone who walks through the gateway. Okay. Kaupapa Māori plays a crucial role in creating a space mō wā tātou nei whakaro, hohunu, ki te kuhu mai roto we nei wai. So, and what we should be doing is driving past those sources of Māori that is here. First, before we go anywhere else. Even though we may be in the law faculty or education or wherever else, me meke te ki mai tātou he Māori ahau, you know. But then we go over there to get the real knowledge, you see. Ka hoki mai heka, ko raru tō tātou nei ao. Ko raru te kaupapa Māori. You know, so there's some very simple and fundamental things we have to personally ask of ourselves. And it's scary sometimes, right? Because it might challenge the very foundation of my being. But what I'm saying, yeah. I think kanuite ne motene wa.